Mabunda,
Shmoo.
Kunenye into mfethu esemotweni.
Yeah.
Igama lalento mfethu kuthiwa ibhele.
Ibhele.
Umsebenzi webhele Mabunda usho ukuthi mfethu usube ucommunicator.
Yeah.
Nezinto ezikuvimbayo.
Shmoo.
Bese ushaya ibhele.
Shmoo.
Ibhele Mabunda ayishayelwe ezinye zezinto.
Ayishayelwe ezinye
zezinto. Kodwa mfethu uyishaya ngoba kunezinto ezinye
phambili.
Ey. Nay. Mabunda ngibona uJesu mfethu esiphambanweni baba. Akhala kabuhlungu,
akhala kabuhlungu.
Kodwa mfethu bekashaya ibhele ekhaleni kwakhe. Ngoba kwakunezinto bezimvimbile phambi kwakhe.
Mabunda uyangizwa
tata. Okusho ukuthi Mabunda nganesikhathi athi abba baba. Kusho ukuthi bekashaya ibhele.
Hey,
kwasho ukuthi Mabunda uma mfethu alishaya ibhele, kwanyakaza umhlaba. Kwaba mnyama umhlaba wonke. Kwasho ukuthi mfethu Mabunda kuyazwakala ukukhala kwebhele. Mntaseka awukushaye lebhele. Awushaye ipipipi. Uyazi inkinga abantu yini? Kuthi izinto zima phambi kwabo. Bangamemezi. Bangakhali. Kanti bethu uma ungashaya ibhele, uzawuhlala kutraffic. Uyoze kuse.
Wenyaza ibhele awulinde ukuthi uyishayise bese uyayishaya. Ibhele uyishaya before ushayise.
Hayi,
no, that is why uDaniel wathandaza before angena engwenyameni. Akazange alinde ukuthi angena engwenyameni bese aqala ethanda
ushaya ibhele.
Ushaya ibhele before angena engwenyameni. That is why ingwenyama zathi zimbone zade.
Hayi,
ngoba lezo bonisa zabona indoda ishaya ibhele. Imthandazo ngeke ibhele yasesulwini. Ayibona ngizibona zimo esidibana naso ezidinga ukuthi sishaye ibhele emabhilini. UPeter wake waba ejele kanti njengoba asejele
abazalwane basayo
ibhele yasezulwini. UPeter waphuma ejele
zothi ushaye ibhele ngumthandazo.